Ungavusa stressa mayitali soka lakho lisendleleni. In a two seater ngeko highway cruising lane to lane. Uma udinga idayimane elimnyama, there is a price to pay. You got a price to pay. You got a price to pay.
Inkabi ziyathula makudlula mina. Masifuna amahit isigebula mina. Manje ngiphethe itheku sebengihlela ikhemu. Abazi ngisilwane ngindlula mithi. Thupha emoyeni ezami ziyaphakamisa. Phuka emoyeni maseningiqhathanisa. Suka endleleni i-albhami yashayisa. Zongithola ngizithola negyatanyiso. Angifuni ukulobola ngesikweleti. Ipluke beliboshwa ngesipeleti. Ngaphika ngikhuliswe ngempesheni. Ngenza amasimba shut wena wiskeleti. Abafuni ukungibona ngikhulupheleti. Intombi ziyangikhuluma emfuleni. Sithi ngishada umusic ineskele. Shuthi nginesithembo andize nomseleko. Never mess with the smart dude. Bayangishada ngoba bengenasithunzi. Taking shot lapho ngincike kwi-rifle. So in short mina ngicela ningangishuti. Loku niphahla ngathi ngidlala omaibhul. Phethe impahla enga-eda amandla amfuthi. Ma uyidinga mele uveze inanibhuti. Ma ngibona imali ngiphenduka umayibuthi.